Campus cry, campus cry,
down.
Campus cry.
Love and lust.
Down.
Yes, I can imagine.
Get, are you ready, Noe?
No, stand him less.
Another world premiere.
Open!
Yeah, so much and winning.
Ukuthi nje mayingasana abantu ke mo bhekana ukuthi abangathatha ekuveze phambi kwamakamera so umuntu osekuthanda ngempela.
Okay.
Ngicela ukunika inamba yami kwa-WhatsApp. Ngizama ukuthi umuntu mhlawumbe ongathanda ukuvela emakamereni phambi kwabantu.
Indawo kunike ngibuza kimi like ngaphandle kwamakamera.
Keep it all 100, don't got you, I got nothing. I got something.
Hold up.